Sanibonani guys, igama ngqobile nginiphathela amazwibela uMkhokha angomhlaka 21 November. Guys, mesikhuluma ngothando olunqatshiwe, sikhuluma ngolwazi benogabisile. Abazali bakalwazi ke abayijabulele neze lento yokuthi uGabisile uyehle enyuka nendodana yabo. Ushilo ke kulwazi ukuthi lalela mntanami, kuzomela uqhele leya ntombazana kaGumedes. Uma wakhe uyathakatha loya muntu, angimthembi nje neze. Wamanathi ulwazi ma ehlisa umoya. UGabisile hayi umuntu olunge kabi, wathi lalela la. Wena ngiyakubona futhi ukuthi usengathi usudle nephepha impela. Phathaphatha Gabsile, phathaphatha Gabsile. Futhi wena kumele uhambe nojabulile uye ku-matric dance. Kwashintshani? Wamanathi ulwazi ma, phela izinto ziyashintsha. Wathi yazi ma, bengithanda ukuthi abantu beninike ithuba uGabisile, bambone ukuthi umuntu olunge kanjani. UGabisile muhle, ulungile, futhi uyahlekisa nje. Wamane wathi umakalwazi, eyi ngampela wena udle nephepha uqobo lawo. Wena usukhuluma kanje ngaleya ntombazane kaGumedes, usuzothengwa nangemali ukuhamba nayo kwi-matric dance? Ngeke. Wathi lalela ma, uGabisile ufana njengopineapple, ngaphandle uqinile, ngaphakathi ave thambile. Hey guys, umane nje wageza izandla umakalwazi emuzwa efanise leya ntombazane ngisho nane-fruit le-pineapple. Washiya u-aphula, washiya ubhanana, wamane wakhetha u-pineapple. Lona impela leli fruit okunzima ukuthi ulithole guys, elitholakala kanzima. Wathi nje uGabisile ufana no-pineapple. Nami ngomzali bengizobona ukuthi cha, sengathi indodana yami iwudle nephepha uma isikhuluma kanje guys. Haye, akupheli-ke lapho. Ulwazi-ke umane waphinda futhi wahamba wayaleka oGumedes engashongo kubazali bakhe, weqa umthetho wabazali guys. Ngisho usifocile besekhulumile naye wathi akaqheleki leya ntombazane, kodwa hayi bo umfana, hayi usha amashushu ngoGabisile. Uze wathenga ngisho ukerabheki phela ukuthi nje usisi amuthi gci ngesipho mefika lapha ya kuGumedes. UGabisile kuphumile esangweni, wathatha lesi sipho lesi asinikeza ulwazi. Umethethi qala phakathi, hayi bo kukhona le mali le unobuntu amnikeza yona ulwazi. Wamane wayiduba uGabisile wathi akayifuni, wathi thathe, kubalulekile kumina ukuthi uyithathe le mali uGabisile, phela uthando lwethu thina kumele sihloniphe futhi siliphathe kahle. Wamane uGabisile wacasuka wathi yabo, le mali njengoba nginikeza yona ingoba ngifuna wazi ukuthi i-installment sokuqala samalobolo engizowaletha laphaya kini koGumedes. Hayi bo, wamoyizela uGabisile wathi ngifuna ukukulobola maGumedes, ngifuna mina nawe impela sishade, ngiyaxolisa, ngiphathe kabi lento leyo ukuthi siqale kabi, ngaze ngingathathi imali kudade wenu, kodwa ngifuna wazi ukuthi ngizokushada. Eyi, uGabisile wabona ukuthi ha ha ha, kanti kushutha khona amathemba ngalo mfana. Hey guys, akathembe ukuthi-ke akusiwona nje amazwi ukuthi amkitaze inhliziyo, ekugcineni uzomane uboy amphule futhi inhliziyo njengoba nonobuntu waphula inhliziyo. Hey no sis, intombi baphula inhliziyo. So asazi ukuthi uGabisile ngabe umtholile ngempela yena okuyena yena umaqondana la kulwazi, ngoba nabazali bakalwazi impela hayi abamfuna la ehambe ngakhona uGabisile. Asazi ukuthi le ndaba uma sesifika endlebeni zikaphakathi wayo iyoke yamukeleke yini guys. Aphela lapho kamazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe button, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngqobile nginiphathela amazwibela uMkhokha angomhlaka 21 November. Guys, mesikhuluma ngothando olunqatshiwe, sikhuluma ngolwazi benogabisile. Abazali bakalwazi.